Sir Jack's Music. kono madama madama gida mako kaberna jodi kono badama badama
I don't know.